Vula incwadi yakho yomsebenzi wasekhaya, uvule ikhasi elibhalwe ukuthi Fractions Video 2. Umbuzo wokuqala engizokubuza wona kule sithombe esiveziwe ukuthi unamaqhezu amabili, u-1 over 2 no-1 over 4. Umbuzo wami uthi uma ubuka lesithombe lesi, eliphi iqhezu noma i-fraction enkulu ku-1 over 2 no-1 over 4? Misa i-video kwesikhashana bese uyakuphendula lokho. Ngabe sokucabangele yini ukuthi eliphi iqhezu noma i-fraction elikhulu? Uma sibuka lesithombe ngiyabona ukuthi iningi lenu mhlawumbe licabangela ukuthi u-1 over 4 mkhulu kuno-1 over 2. Ngoba nibona lo 4 ola ngezansi noma kwi-denominator yethu. Ingabe lokho kuyiqiniso?
Sisabuza ukuthi 1 over 2 no-1 over 4 esiphi eliphi iqhezu noma i-fraction elikhulu. Uma uno-1 over 2, u-1 over 2 usifundisa ukuthi unefiza elilodwa, kodwa lefiza uliqephula iy'nkathi ezimbili. U-1 ku-1 over 2 usitshela ukuthi uzothatha isiqephu esisodwa kwezimbili ezikhona. U-1 over 4 usitshela ukuthi unefiza eyodwa, kodwa uzothatha isiqephu esisodwa kwezine eyikhona eyiqephu. Lokhu sikukhombisa kanjani ngomdwebo? U-1 over 2 usitshela ukuthi ifiza lethu sizolehlula esiphakathini, khona kuzoba neziqephu ezimbili abafundi abazoyithola ababili. U-1 over 4 usikhombisa ukuthi ifiza lethu sizolehlula ikhathi size zibe zine, ngoba sinabafundi abayi-4 ekumele balithole lefiza. Ukuthi iqhezu elikhulu sikubona kanjani lokho? U-1 over 2 siyabona ukuthi iziqephu zakhona zikhudlwana kunezaka 1 over 4. Ngoba abafundi lana ku-1 over 2 babili bathola iziqephu enkulu. Ku-1 over 4 abafundi baningi kodwa bathola iziqephu encane. Ngakho ke u-1 over 2 mkhulu ngaleyo ndlela ukuthi abafundi ku-1 over 2 bathola iziqephu enkulu, abafundi ku-1 over 4 bathola iziqephu encane. U-1 over 2 njengeqhezu ukukhombisa kanjani? Kusho ukuthi abafundi bazothola bathatha isiqephu esodwa kwezimbili iziqephu ezikhona. Ku-1 over 4 kusho ukuthi uthatha isiqephu esodwa kwezine iziqephu ezikhona.
Ngendlela efanayo, ngicela ukuthi ukhombe ukuthi eliphi iqhezu elinkulu ku-1 over 6 naku-1 over 3. Siyakhumbula ukuthi uma uno-1 over 2, u-1 over 2 mkhulu kuno-1 over 4, ngoba u-1 over 2 usitshela ukuthi sinefiza eyodwa, kodwa siqhephula esiphakathini bese ihlulela abafundi ababili. Kanti uma sinefiza eyodwa, sinabafundi abane, asiqhephule esiphakathini ngoba abafundi bane, ngakho ke siyehlula izinkathi zize zibe zine, bese abafundi bathola iziqephu ezilinganayo. U-1 over 2 mkhulu ngoba unabafundi abancane kunalaba abane. Laba abancane baku-1 over 2 bathola iziqephu ezinkulu kunalaba baku-1 over 4. Ngakho ke u-1 over 2 mkhulu kuno-1 over 4. Ngendlela efanayo, ngicela ukuthi ukhombe lokhu ukuthi eliphi iqhezu elinkulu ku-1 over 6 naku-1 over 3. Ngicela usebenzise lesithombe esiveziwe samafiza i-2. Ngiyathemba ukuthi isithombe sakho siyafana nesami. Sino 1 over 6 no 1 over 3. U-1 over 3 usifundisani? U-1 over 3 usifundisa ukuthi unesiqephu esodwa kwezintathu iziqephu ezikhona zeqhezu noma i-fraction. Lokhu kusitshela ukuthi unefiza eyodwa, kodwa lefiza le eyodwa uyehlula iy'nkathi zizibe zithathu ngoba unabafundi abathathu obaphayo lefiza noma obasikela yona. U-1 over 6 uchaza ukuthi unefiza eyodwa, unabafundi abayisithupha noma abayi-6. Ngakho-ke ifiza yakho eyodwa uyehlula iy'nkathi zize zibe isithupha. Uthatha isiqephu esisodwa kweziyisithupha.
uthatha isiqephu esodwa kwezithathu. Ngakho ke siyabona ukuthi ku 1 over 3 iziqephu zakhona zikhudlwana okudlula zaka 1 over 6. Ubukhulu beqhezu sibubona ngalokho ukuthi iqhezu ulehlula izinkathi ezingakhe. Uma iqhezu ulehlula izinkathi ezincane, uma waqhathanisa nelinye iqhezu olihlula izikhathi eziningi, leli qhezu olehlula izikhathi ezincane yilo elikhulu kunaleli olehlula izikhathi eziningi, ngoba uma olehlula kaningi kusho ukuthi uthola iziqephu ezincane, kanti uma uhlula kancane uzothola iziqephu ezikhudlwana kunalezi eziningi. U1 over 3 mkhulu ngoba uwehlulwe kathathu, kanti u1 over 6 mncane ngoba wehlulwe kaningi ka 6 times, noma izikhathi zaze zaba yisithupha. Ngendlela efanayo ukuthi u1 over 3 mkhulu kuno 1 over 6, mhlawumbe mawubona lesithombe leso uvele wabona masishane ukuthi u2 over 3 mkhulu kuno 2 over 6, ngoba iziqephu ozehlulayo ziwu3 kanti ngapha ziwu6. Ngakho ke u2 over 3 mkhulu kuno 2 over 6. NgesiZulu lokhu sikubiza ukuthi iziqephu ezimbili kwezithathu ezikhona. Ngapha sithi iziqephu ezimbili kweziyisithupha ezikhona. Njengoba sesazi ukuthi u2 over 3 mkhulu kuno 2 over 6, umbuzo mhlawumbe uzibuze wona ukuthi manje u2 over 3 ubuya kanjani no 2 over 6. U2 over 3 simvezile lana iziqephu ezimbili kwezintathu ezikhona. Sithatha kodwa iziqephu ezimbili kwezintathu ezikhona, u2 over 3 loyo. Ku 2 over 6 sithatha iziqephu ezimbili kweziyisithupha ezikhona. Ngakho ke 2 over 6 lana 2 over 3. Ngendlela efanayo siyabona ukuthi uma sino 2 over 3 iziqephu zaka 2 over 3 zikhudlwana kuneziqephu zaka 2 over 6. Ngakho ke sishilo ukuthi iqhezu elikhulu silibona ngani ukuthi uleqhephule izikhathi zaba ungakhe. U2 over 3 simqhephule izikhathi zaze zaba yithathu. U2 over 6 siqhephule ifiza yethu zaze zaba iziqephu eziyisithupha. Ngakho ke iziqephu zaka 2 over 3 zikhulu kuneziqephu zaka 2 over 6. Ngakho ke u2 over 3 mkhulu kuno 2 over 6.